Dawai kaze mwese abashofiwa kino gitondo mukomeza ikiganiro kanguka mushikizo na jewe Christ kumana uno musi numusi wa kabiri nashaka kuremesha abantu bumva bafise ubwoba kwera ibibazo bakwaracamo hari ibibazo ucamwo kandi uzimana ariko kumva ufise ubwoba usubwoba kwera utazi ibiza kuba hari giyibona ko ibintu byose ko birugarika imiryango yugarika ivyugerageza byose bidakunda hamukuva ubwoba kwera makuru wumva canke ivyamaso abona kenshi munagira ubwoba kubera ivyabona n'amaso yiwe canke ivyo vana matwi yiwe cyangwa ivyo ubwenge bwawe kubwira kuko urabona ngene ibintu bigenda urabona ko akazi vyanse murihira vyanse kugaburira abana ugasanga mu rugo biranse aho vyo genda neza bikagenda bigenda nabi cyangwa ugasanga uragwaye ingwara aho ikira ikagenda imera nabi gusa kandi usenga ugashaka na ucika intege nashaka kubwira yuko udakwiye gucika intege ijambo ry'Imana riraturemesha mu gusubira mu vyagezwe cyangwa gutega kwa kabiri igice cya gatatu murongo wa 22 Deuteronome chapitre 3 verset 22 ijambo ry'Imana aho murongo wa kabiri yavuga ngo nimu batinye kuko uhoraho imana yanyu izobagwanirira yonyene nashaka kumva ahantu yuko imana ari kugwanirira yonyene mu gifaransa bavuze ngo combattre lui-même pour vous niyo nyene izobagwanirira wewe ufise ubwoba wewe wihebuye wewe ukuracha mu bihe bituma uzazanirwa uri mu confusion utumva ngene bigenda ijambo ry'Imana ikubwiye ati nutatinya uhoraho imana yawe azo kugwanirira nimba umwizera arakubwira kugwanirire wenyene nivyo arakoresha abamarayika nivyo arashobora gukoresha abantu arashobora gucinzira muri ubu buryo canke buriya ariko umuntu afise ukwizera abona mu mwemwe agatahura ibikubera koreka mu isi itagaragara aratahura yuko ari ndiho wenyene ubwiwe amugwanirira gero witeze gutabagwa nuko ushira amaso kubana abantu kuko nivyo imana yashobora gukoresha abantu ariko nubwo yokoresha umuntu canke umarayika ijambo ry'Imana twese ko ari wenyene abakugwaniriye niwe abona umuntu agutabaga agukuye mu bibazo warimo utashobora kwikuramwo uzomenye ko ari ndiho wenyene ubwiwe amurungitse ariko kugira bibe ivyo habe ugo gutabagwa bisaba ko udatinya abansi bawe ntubatinye abansi bawe niko navuga saba inyama n'abaraso ariko ni mpwemo imyuka harabansi babana b'Imana satani n'umwansi wabana b'Imana ariko nasanze abana b'Imana benshi baratinya satani baratinya barozi baratinya abasataniste ntidukwiye kubatinya kuko ndiho uhoraho imana yacu imana ya Abrahamu imana ya Isaka imana ya Yakobo niyitugwanirira ushobora kutazi ngo uzori hinzu ukwezi ni kwahera ariko ntutinye ushobora kutazi ngo ingwara yawe izokira cyangwa bakubwiye kutazokira ariko ntutinye ubwoba niko budushira kure y'Imana ariko yiwizeye ko imana ishoboye ndavuze ko imana idategerezwa ariko irashoboye bisaba ko wizera ko ishoboye aho ugeza kudatinya nigeza kukwegera ubwoba budushira kure yandiho ariko kwizera kutwegereza ndiho kuza cyana ha umurongo wa 22 aho bavuga ngo niwe nyene akugwanirira kenshi dushaka imana ikoresha abantu ariko niyo nyene ibi bikoze nashaka tuhindure tubibone gucyo iyo uhamagaye ndiho araza iyo umwizeye araza ariko kenshi abana b'Imana dushira amaso kubibazo yishira amaso kubibazo nivyo biragremereye nivyo birateye ubwoba ariko ni wicare watumwanya uri kuri yumvira ico kibazo ngo nari kinini ni kinini navyemeye kirateye ubwoba navyemeye ariko hari imana iruta ico kibazo hari imana irutiyo ngwara hari imana ivuga bigahinduka irashaka kumva abana bayo babyizera ko ishoboye ari wewe uri kuranyuviriza ufise ibibazo wihebuye kwera ingorane urimo ibibazo by'amafaranga cyangwa by'ubuzima cyangwa by'akazi cyangwa by'amagara cyangwa ivyaha byanse kukuvako nimba ufise ibyo bibazo nashaka uze imbere yandiho mu izina rya Yesu uvyature na kano kawe ugira uti nugo bisa gutya bizera ko ndiho mana ushobora byose uri hejuru yavyo kandi ushatse kubinkuramo uwo shobora arashaka kumva yuko wizera ko abishobora mbega urizera ko yogukora muri ibyo bibazo mbega urizera ko yovuga rimwe bigahera mbega urizera ko ashobora kurungika marayika ariko nayo barungika utahura neza ko ari wenyene azobaje kugutabara tubigaragaze mu kubivuga hari ababyizera ariko batabivuga ariko kuvuba umasengesho umubwire ko ashoboye kandi uhagarike kwidodomba azogutabara tugeze mwanya w'inyigisho turakomeza n'inyigisho nise ni ibiki uhagaciye quelles sont tes priorités ugambe twatangwe tuvuga ivyerekeye kuba ku isaha cyanke ponctualité yuko ari byiza kuba ku isaha kuko iyo baye ku isaha n'umuntu muhura mwari mufitane gahunda cyanke mubonano bisigura ko ahaya gaciro uwo muntu mwibuke ko nababwiye ko iyo umuntu azindutse akaba ku isaha byerekana neza ko uwo mubonano ufite agaciro kuri we dufate ibintu byinshi biboneka uri muri Afrika ushaka kuronka visa yo muri Amerika cyanke y'Iburaya baguhaye rendezvous kuko ni wowe bakeneye sinzi ko muvyumva iyo ugiye muri rendezvous muri ambassade kuronka visa ni wowe ukeneye iyo visa bona bo bashaka kuyiguha ariko bashaka kubanza kugirisha iyo yita interview barabe ko ukwije ibikenewe barabe ko ufite ipapuro bikenewe kugira ushobore kuronka iyo visa nshaka kuyiguha gutyo batagize gutyo Afrika yose yoherera Iburaya usanga abantu bose bagiye kurondera bihugu biteye imbere ariko barashaka kuraba yuko uyakwije ibikenewe kandi bakeneye ko haba ku isaha kanaka nk'akarere ko muri Amerika canke ibihugu by'Iburaya ugira rendezvous kuri internet ugaba ku iyo saha usaha bakubwiye utahari ntibakwakira isaha wayirengeje ntibakwakira nukuva yuko usubira kuzosura gusaba iyindi rendezvous alinye kuri internet kubera iki none abantu bose bakeneye kugenda muri iyo bihugu byabo baba ku isaha hari igihe babasanga ni mu gitondo nka saa moya ugasanga wazindutse n'uguva kure uragira ibishoboka vyose hari ambuteyaje hatabambuteyaje imiduga atabimiduga uragerageza ibishoboka vyose ube kuri iyo saha kubera iki kubera ushaka gushika ushaka kugenda muri ico gihugu ushaka iyo visa igituma utacererwa ugiye kurondera visa ni kubera uhaye agaciro visa yaba udahaye agaciro visa ushobora no kubisiba ukabiheba ntugende cyangwa ugacererwa kuko azi gucererwa niba kurindira igituma rero abana b'Imana uno munsi bataba ku isaha mu bintu by'Imana mu mikoraniro y'Imana mu bikorwa by'Imana ni kubera badahaye agaciro imirimo y'Imana iyo nsiguro turavye ingene Yesu agira yigisha abigisha biwe iyo utahabaye ku isaha nuwa wahaye agaciro uwo muntu yagutumi nuwa wahaye agaciro ico gikorwa cyakuzanye ngaho no gusenga nuko iyo udashoboye kuvyuka mu gitondo ugisinzirira ukavyuka ukora ibindi ukoga ukambara ugafungura ukigendera udasenze ni kuvuga amasengesho nta agaciro afise kuri wewe ni kuvuga usenga rimwe na rimwe iyo uvyumvisemwo urasenga yumva ushaka gusenga urasenga ariko udashaka gusenga urabireka ariko akazi nusiba handikubwira abantu baca ku kazi urazinduka ushika ku isaha kubera iki kuhoye uhagaciro amafaranga baguhemba isikini gituma uzinduka kenshi ni kubera uhagaciro ayo mafaranga baguhemba kura yakeneye kugira ushobore kubaho muri iyi si urakeneye kuriha inzu urakeneye kuriha loyer urakeneye kugaburira abana urakeneye kwambara urakeneye kuriha amafaranga y'ishure kandi amafaranga uyakura ku kazi rero kubera uyakeneye kubera afite agaciro mu buzima bwawe n'umuryango wawe bituma uzinduka ugashika ku isaha ariko yageze gusenga mu gitondo kugira ubanze gutegura umunsi ari giye utarasenga ko kubona nta gaciro bifise ariko nagenda kugurura amaso ndakubwire ko gusenga mu gitondo bifise agaciro kanini cyane ku buzima bwawe bwawe bw'imhemu cyanke bw'umubiri je rero nje nashaka by'ukuri abana b'Imana bakora nkukira muri kanguka mu vyumve amasengesho ari mu butunzi budasanzwe amasengesho azoguha inkomezi zo gukomeza no rugendo rwo kwisi amasengesho zo kugururira ibiboneka n'ibitaboneka ari bitaboneka ufise Imana yaguteguriye bizoboneka bice amasengesho hari imiryango yugaritse mu buzima bwawe izokwinguka biciye amasengesho amasengesho ahamagara Imana mu buzima bwawe nico gituma hari amadayimoni yavayo mu bigishwa bariko barasenga mu izina rya Yesu akavayo ariko hari amadayimoni atavayo na rimwe kugira vayo byasaba ko Yesu arinda kuza igituma amwe yavayo hari yavayo ari Yesu ariko Yesu hari ntavayo nuko Yesu arasuzuma izongo amasengesho aha muri Mariko twasomye jo Mariko je cyambere 35 Mark 1:35 turona yuko Yesu yarazinduka gusenga ariko ba Petero babisinziri ntibavyuka bagiye gusenga mu nyuma yaragiye nje gituma yarafise inkomezi kubasumba ni gutahura reko amasengesho atanga inkomezi bisigura reko umuntu w'umusenzi arafise inkomezi gusumba umuntu adasenga kuko iyo usenga bitavye ubutumire bwandiho kandi ubutumire bwandiho muce musangira iki musangira ubwiza bwiwe musangira presence yiwe hari kintu akugaburira agaburira impwemu yawe hari inkomezi uronka kwere kumwe nandiho Yesu rero yazinduka mu gitondo kare izuba ritaraseruka nukuvuga yavyuka mu gitondo abandi bakiryamye nashaka muvyumve ko hari ibanga ryo gusenga mu gitondo abandi bagisinziriye benshi ntibabizi ntibazi ubutunzi buri mu gusenga iyo abandi basinziriye ariko ukavyuka ndiho ari mu ijuru akakuraba muri iyo nzu urimwo muri iyo quartier canke muri ico gisagara urimwo canke aho uba n'ababanyi arababona ndiho arababona ko basinziriye ariko bavyutse biramukora ku mutima ndiho aranezerwa iyo abona abandi basinziriye ariko kawavyutse ivyo ni ibintu bifite agaciro ivyo zobasigura ejo ko bifite agaciro kadasanzwe ndiho bahezagire mugira umunsi mwiza.